Ndini umunezero kusura kuwakira mkino gitondo mkumuzi kigandro kanguka mshikizo na jewe Chris Ndikumana uno musi turuku musi wagatatu nashaka kusura kusanga namwe amajambo yerekana ingene bifite agaciro gutanga umunsi hamwe nandiho hari ijambo yo muri zaburi 143:8 Psalm 143:8 nkunda cyane ngene murongo utangura mu gifaransa bango fais-moi dès le matin entendre ta bonté mu kirundi bisigura ngo mu gitondo ndashaka kumva ineza yawe icyongereza avuga ati reka igitondo kizane ineza yawe ahantu hakuvuze gose ngo igitondo kizane ineza yawe bizugura yuko igitondo kizana ineza y'Imana iyo uvuze igitondo cyangwa umunsi utanguye jewe na macambone ineza y'Imana imisi yose uvuze igitondo mbona ineza y'Imana la bonté de Dieu kwa gatatu heze navuze na nyina amajambo akomeye yari mu Zaburi 52:2 Psalm 42:2 havuga ngo umenyeshe ineza yiwe mu gitondo nduvuye yuko mu gitondo abantu bakanyumviriza ukwiye kuvuga ineza y'Imana kuvuga ubunini bw'Imana kuvuga urukundo rw'Imana kuvuga ngene Imana iduharira dadufata mu buryo bujanye n'intege nke zacu ino no traite pas selon nos faiblesses nico bisigura mu gihirundi vango ntidufata mu buryo bujanye n'intege nke zacu kuko ya Imana igufata bijanye n'intege nke zawe ni ibintu bike woronka uno munsi uri mu muvumo ariko yadukuye ku muvumo aratwihanganira kujya umuvyeyi ihanganira umwana wiwe kiri muto atamenye ibintu byinshi niko ndiho ihanganira abana biwe rero ejo murayikunze ngo igitondo kizane buri gitondo ndashaka kumva ineza yawe ni wowe nisunga Ngunyereke inzira nkwiye kugenderamo urongo ni kuvuga ngunyereke inzira nkwiye kugenderamo ndadugije umutima wanje mushawanje imbere yawe iki nico nashaka ko dutahura no munsi ko buri gitondo ukwiye kumva ineza y'Imana mbega ineza y'Imana zoyumva gute mu gitondo uyumva mu kwizera uyumva mu mutima wawe uri yumvira urukundo rwawe uri yumvira ngene yaducunguye yadukuye mu vyaha ukayumvira ngene yamaduha akajyo ko guhinduka ineza y'Imana yamaho buri gitondo tondo rero ugira jambo ugira imana abantu banyumviriza ni vyiza ko mu gitondo uvuga ineza y'Imana ni vyiza ko mu gitondo ugira ico bwiye ndiho namune yakangutse avyuka mu gitondo akagenda isi turimo yuzuye imitego yuzuye amadaimoni yuzuye myuka mibi ariko iyo utanguye umunsi nandiho ndiho arakwitangira imbere nashaka kugira yuko abantu bategura umunsi mu gitondo bakora senga umwanya yuko urasenga ndiho yamaze gucinzira kuri uwo munsi gushika umunsi urangire hacaye mu gitondo mbukuranyu vizema gitondo. Ariko nagana kire kondi hoya maza kutegura urugendo gwawe gose. Bita sigura kwa takiwazo gira. Ariko ikiwazo na uzo kigira uzo uzi neza ko muri kumwe. Nicho na manifuriza wano mbosa nyumviriza. Utangura umunsi uzi kumena ndiho. Ibibazo vyose biza umenye kondi ho muri kumwe mwatangura nyumusi. Kana munu numwe ashok uza kuri ndiho. Ndiho amwire ngagize. Nibishoboka. Ariko nukumenye ibikora kumutima uiwe gusumbi bindi. Yuvugi neza iwe. Yuvugu usho zibigiwe. Biramu korako chane. Dero nchiki na shaka tutahuru no musi ngunyereke ineza yawe mugitondo mbegu senga kute mugitondo wewe harangani wada senga babyuka bagenda oya nashanda gusabe usenge kuko iyo usenga hari ibigambi sambuka yari yateguwe ibyo mutazi benshi kanzo kwanda bibibutsa igihe cyose wari usinziriye mu ijoro nimba bavuze mu gitondo aya masaha yose wari usinziriye hari ibyariko birategurwa mu isi utabona wewe itagaragara hari abansi bacu batasinzira bafise imigambi yo kuduta mu mitego imigambi yo kudukura kuri ndiho imigambi yo gutuma twidodomba duta ibyizi abo rero n'amadayimoni yaraneshejwe ariko iyo ukora senga uronka insinzi muri uwo munsi nyene insinzi nk'uko narabivuga insinzi niboneka umunsi urangiye insinzi ibona mu gitondo wigerere kwa mubwira Imana udashaka kubona ubwiza bwawe ndashaka kubona ineza yawe buri gitondo kizana ineza yandiho ariko ni wewe ukwiye kuyakira mu kwizera tugeze mu cyaca kabiri umwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho nise nibiki uha gaciro que sont tes priorités ndashaka by'ukuri gukangura abana b'Imana dukanguke duha gaciro ivyo ndiho agaciro ejo nako navuga yuko kenshi mu masengesho usanga abana b'Imana bataha gaciro amaraso ya Yesu bataha gaciro igikogwa Imana yakoze mu gutanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo tubonume ngo nibisanzwe kubujyo niyo tugiye gusenga niyo tubwiye abantu ngo bashime mu masengesho usanga abantu bako arashima mana gushima ku kazi wa mpaye ndagushima ku modoka ndagushima ku nzu ndagushima ku mugore ndagushima ku mugabo ndagushima ku bana ndagushima yuko naronse kontra ugasanga urashima ibintu byo kwisi gusa bihera urukushima ku bintu bihera nivyo nivyiza gushima munyumve neza nivyiza gushima waronse akazi kuko ni Imana akaguhaye nimba waronse akazi mu nzira nziza ni Imana akaguhaye nimba waronse umwana ni Imana muguhaye kuko arabo bigorana mu kumuronka ariko ikintu cyose waronse uko gisa kose gifatika kidafatika cyabi kimuhemu cyangwa umwuka cyangwa gifatika materiel ushime nakazi waronse ugashime nivyo nukubishima ahubwo nikosa kutabishima munyumve siko navuga abantu mubishime nukubishima cyane ahubwo imisi yose wamushima kuhumeka imuhemu ufise kuhema kuhumeka navyo ni kwe kubishima kuri kuranyumva ayo matwi yawe yumva bishime hari abantu batumva hari abantu batavuga hari abantu batabona ariko nashaka twumve ko hari ibindi bisagaciro gusumba ivyo nukubanza gushima ikintu ca mbere gikomeye Imana yakoreye isi mu gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo je iyo ngeze umwanya w'abashimwe nama ngerageza kwibutsa umushaha wanje kutibagira gushima Yesu Kristo icyo yakoze ku musaraba guhagaciro amaraso ya Yesu twarabimenyereye abana b'Imana twarabimenyereye umengo ni ibintu bisanzwe kubujyo no masengesho no mashimwe ntacyo bavuga urashima ko accident yabaye urava muri muzima ariko nibibaka gushima icyo yakoze gusumba ibindi bintu byose ariko gutanga Yesu Kristo umwami n'umukiza narabwiye je niko narengana ashaka nabere ku murongo ndabereka yuko Yesu Kristo nawe nyene yavuze ko igihe dukorana abana b'Imana nk'ishengero babiri cyangwa batatu cyo turi hamwe ishengero riri hamwe nk'abana b'Imana Yesu yavuze ngo mwame mwibuka iyo ni Paul yabibukije abereka yuko igihe cyose bakorana basangira isangira gera ariyo bita sense ari umukate basangira na vino baba bibuka ikintu citwa urupfu kwa Yesu iyo mashaka kwisoma mu ikorino ba mbere ice ca 11 umurongo wa 26 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26 umurongo nashaka muwandike abapastori mukoma nanyuviriza umurongo mu gukorere ko cyane uno munsi biragoye usanga amashengero menshi sense cyangwa isangira gera batabigira buri dimanche igihe bahura mu cumweru ntibabigira iminsi yose kwera iki kwera niweza ko ari uburyo niweza ko ari uburyo bisaba amafaranga bisaba akazi bisaba gutegura mikate bisaba gutegura ivyo baza kunywa ndiyaza ko ico gituma batabikora ariko mu bisanzwe byabikwiye kuba igihe cyose abana b'Imana bakoranye niko Yesu yavuze muzokamwe ubikora igihe cyose mukoranye kandi byaturabana natwe no munsi nivyo Paul akora bibutsa yuko igihe cyose mujya umukate toutes les fois que vous mangez son pain igihe cyose mujya umukate mukanywa igikombe ariyo jya vino banywa ngo muwa muriko muramenyesha muriko muratangaza urufu fu gumwami wacu bavuza urupfu la mort du seigneur gushika igihe Yesu azogaruka none majambo dukwiye kwama twibuka urupfu gwiwe gushika igihe azogaruka n'igihe ukurashima rero uzokwama wibuka urupfu rwa Yesu nibagire gushima urupfu rwa Yesu nibagire gushima icyakoretse ku musaraba kuko ku musaraba niho twaronkeye gukira nimbo rushima ko wakize kanseri wakize sida wakize ingwara yari yose kiye gitangaza cyakoretse kubera igikogwa yakoze ku musaraba ijambo y'Imana ngo mu gukubitwa kwiwe mu mishisha guyiwe passe maîtrisure gukubitwa kwiwe niyo twaronse ugukira rero gukira kwarabonetse ku musaraba igihe Yesu yapfa ku musaraba yikoreye ivyaha vyacu byose ivyaha wakoze warihanye warahariwe ivyaha byose wakoze vyahariwe kwera igikorwa Yesu yakoze rero ikintu mashimwe utanga imbere yo gushima amaviza imbere yo gushima amazu imbere yo gushima imodoka imbere yo gushima amakontra imbere yo gushima ibindi byose uhanze ushime igikogwa Yesu yakoze ku musaraba igihe Imana data yamutanga ku bwacu ndashaka mutabure yuko nico kintu gihera ko muri temple de Dieu mu ihema y'isezerano ikintu cy'ambere abaherezi cyangwa abatambyi bakora imbere yo kuja ahera imbere yo kuja ahera batangura ahantu hitwa hotel nuvuga igicaniro icyo gicaniro niho bikira igitungwa amaraso agaseseka yari ishusho y'umusaraba nico kintu cy'ambere gitangura imbere yo kwinjira mu bwiza bw'Imana duha gaciro igikorwa Yesu yakoze ku musaraba tugahabwa gaciro ingene Imana yatanze ikintu gifite agaciro kizimvye gihenze kuri yo akagitanga ku gacu rero uko urashima umusaraba ushimye Yesu yakoze ubugizi isengesho rifite imbaraga bifite inkomezi imbere yandiho ndio bishatse tuzokomeza ejo mugira umunsi mwiza.